Yo, ngizokhuluma nezinja lezi sikhuluma ngami. Ngizonigwaza nina. I'm my own man. I take instructions from no one. I
Yes.